Molweni, igama lam ndingakhona ndiyanamkela kule ividiyo. Into endifuna uyenza ke ukuthi ndikubonise uba ngaba uqala noba kungawuphi na unxantathu. Manditsho ndikuzobele lo nxantathu wethu. Ungasoloko ke sisenza lo nxantathu wethu abe ngunxantathu osesiphakathini, kuthiwa ke yi-medial triangle wonxantathu ke omkhulu. Xa sisithi ke yi-medial triangle sithetha ukuba ikona nganye yalo nxantathu izawuba ngumbindi wencopho okanye i-medial point walo naliphi ke icalo lalo nxantathu mkhulu. Ndiza kubonisa ke loo nto uba ndithetha ukuthini ngaloo nto. Masizame ukuthi senze loo nto ke masizobe ke umgca oza kudlula kulo mgca oza kuba parallel ke. Xa uparallel uthe uba uyafana ke nalo umgca, mandikuzobele ke umgca omkhulu ozawufana nalo. Ndizawuyizoba ke ngemibala eyahlukeneyo, lona ke ngumgca opinki. Yabona, sesiqalisa ubona ke into enika umdla apha. Size siphinde ke ngoku sibe ne-transversal. Transversal ke isuka ngulo mgca oxwesayo. Siyayazi ukuba ke i-alternate interior angles ziyavumelana ke, zi-congruent ngesiNgesi. Siyazi kwa kuba ngaba le kona ke le i-angle i-blue izawuphinde ke ibe congruent nakule i-angle. Masiphinde senze ke ngoku nakwelinye icala. Masenze umgca nawo ke oza kuthi ube parallel kweli cala lalo nxantathu ozawudlula ke kule ncopho. Nanku ke ugreen umgca wethu ke oparallel ogreen. Uyabona ke ngoku ezi ziza kulingana. Siphinde sizobe omnye umgca ke ngoku ozawutsho nawo ube parallel kwakho ke ngoku siyabona uba le alternate angle uxolo i-alternate angles ke masithi nantsi ngile angle i-orange izawukuba ke nale ulterior angle okanye alternate angle. Siphinde ngoku sibe nazo nee-angle ezingqinelanayo kuthiwa corresponding angles. Nantso ke tsho ke ngoku ingqinelana nalena. Masiphinde sizobe ke ngoku omnye umgca oza kuba parallel kulo umgca lo uyelo uzawudlula ke ngoku le ikona. Le kona ke ngoku imeleneyo nalo umgca. Nantso ke andena uyayiqaphela ke ngoku uba le nto siza kuyo ihamba njani. Masibone uba kwenzeka ntoni le migca ke ngoku i-parallel lo singasebenzisa lo mgca ukreni njenge-transversal uxwesa ke le migca yethu i-parallel ize ke ngoku le angle ibe congruent kuleyayo. Xa sisebenzisa lo mgca ke njenge-transversal yale migca ke yomibini le i-pink, le angle izawutsho ke ngoku ivumelane nalena okanye ingqinelane nale. Uba ke ngoku sithi lo mgca uyelo yi-transversal yale migca yomibini i-pink okanye ama sijonge ngolu hlobo. Sithi lo mgca wethu u-pink yi-transversal yale migca i-yelo. Siyazi ke ngokuba le angle iza kuvumelana okanye ingqelane nale. Ize ngokuba sithi lo mgca uyelo ke ngokuwona uxwesa kule migca yethu i-pink, le angle izawutsho ke ngoku ingqinelane nalena i-angle. Sithi ke ngoku ekugqibeleni esiza kuyicinga ke ukuthi uba sicinga ngale migca yethu mibini le i-parallel, le migca yethu i-parallel ujonge ke ngoku lo mgca uyelo njenge-transversal uzawuthi ke ngoku loo nto izawuthetha ukuthi ke ngoku le angle orange izawutsho ikorresponde naleya i-angle izawutsho ingqinelane nale. Into ke ngoku endiqubo kubonisa yona ndiqala ngalo nxantathu lapha usesiphakathini. Uba ngaba ndizoba ke ngoku le migca i-parallel ngoku ke ngoku ndinonxantathu abane abangqandathu ke ngoku baza kufana bebonke xa ndidibanise nalo lapha esiphakathini. Bayafana ke ngokuba baneengile ezifanayo. Bobane ke abangqandathu baneengile ezintathu ngqo ezifanayo. Enye into ke iza kubonisa ukuthi ke ngoku bayangqinelana, ukuthi yiloo nto izawutsho isixelele uba abangqandathu bethu bayafana. Masithi eli cala liyelo licala kulo nqandathu uphakathi kweli cala liorange neligreen walo nqandathu ulapha. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku sinale engile, ingcaciso ke ezaba ngu-angle side angle ithetha ukuthi ke ngoku ziyangqinelana ngesinye siba congruent. Size ke ngoku kwesi siphakathi sethu, lo nqandathu uthi sesiphakathi, eli cala liphakathi kweli liorange neli liblue liza kuba congruent kweli cala liphakathi kweli liorange neli blue kulowa unxantathu. Siphinde sisebenzise ke ngoku i-angle side congruency. Zonke ke ngoku zizawutsho ukuthi zivumelane kwangale ngxoxo ke ifanayo. Singathi esi lo nxantathu wethu sesiphakathi uza kuvumelana ke nalo ulapha ezantsi, ngoba banale engle i-blue, eli cala lethu li-purple, i-engle yethu e-green. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku bayavumelana. Uba ngaba ke ngoku bonke abanxantathu bayavumelana bebonke, loo nto ithetha ukuthi ke amacala ale engile ayavumelana. Uba ujonge lo nxantathu lo ulapha ekunene kwakho phezulu, siyayazi uba eli cala liphakathi kwale engile yethu i-blue nale i-green iza kuba ke iza kulingana nale i-engile ilapha kweli cala. Yho, ndiyaphosisa mani, izawulingana ke nobubude phakathi kwale i-blue nale i-green iza kulingana nale. Kusi uyabona ke ngoku sowuqaphela ukuthi ke ngoku le ncopho le mandiyibize ke ngokuthi ngu-A le. Uba sibiza le ncopho u-A, siyabona u-A sisiphakathi ke yincopho esesiphakathini ka-B no-C. U-A yisisiphakathi ke sika-BC. Ndikwazile ke ngokuthi ndenze ngolu hlobo. Masijonge elinye icala. Sizawuthi ke ngoku eli cala lethu le-green licala ke phakathi kwe-engile yethu e-blue ne-orange. Eli cala le-green phakathi ko-blue ne-orange unecala lethu le-green. Singatsho ke kwakho sithi obubude buyalingana nobubude. Uba sithi le ncopho yethu ngu-D, sithi lena incopho ngu-E. Siyazi ke uba u-D sisiphakathi sika-BE, incopho esesiphakathini. Ekugqibeleni ke eli cala lethu liyelo liphakathi kwale engile i-green ne-orange yalo nxantathu ke izawuthetha ukuthi ke ngoku bayavumelana. Masithi le ncopho ngu-F, u-F yincopho ke sesiphakathini ka-EC. Sesenzile ke ngoku apho into besifuna uyenza, sikubonisile uba ngaba uqala nangeyiphi na unxantathu. Unxantathu ke u-AB, ADF, unxantathu ADF. Singenza ke unxantathu u-BCE, singenza unxantathu u-BCE ngokuthi ke sizobe ke i-parallel lines. Singazoba ke unxantathu u-BCE. Loo nto ke izawuthi ke ngoku ADF, unxantathu u-ADF ungunxantathu u-BCE. Usisiphakathi ke sika-BCE, ungunxantathu ka-BCE. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku iikona zika-ADF zihleli kwincopho ke ezisesiphakathini sika-BCE. Ungathi hayibo, akhona loo nto ke ngoku kwayo inikisa umdla. Eyona nto ke basenze le nto kukuba sisebenzise le nto ndikuxelele ukuthi ke ngoku singenza nayiphi na i-medial triangle ukuqinisekisa uba ke ngoku iikona zalo nxantathu ke ziziphakathi zamacala omkhulu yena ke unxantathu ndikubonise ngoba i-altitude yethu izawuba nje izawutsho ibe perpendicular ke ngoku uba mhlawumbi ndizobe i-altitude kud ukusuka ke ndiphinde ndizobe enye i-altitude eza kusuka ke kule kona u-f into endiyenzileyo ke ngoku kuyo yonke le kule video uba ndiqinisekise uba ngaba ezi ke zizawusoleka ke zidibana zi-concurrent ngengesingxingesi. Siyazi njani ukuba zi-concurrent? Into ekufuneka yenze ukuthi ucinge ke ngoku uba zihambiselana njani nalo nxantathu umkhulu. Ezi altitudes ziyintoni kulo nxantathu umkhulu? Uyabona ke le iyelo ke yona ke i-altitude. Khumbula ukuba ke le migca yethu iyela u-A, B no-C, E ba-parallel. U-A, D no-C, E ba-parallel. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku i-alternate interior ke nayo izawutsho ilingane. Le nto ke ngoku i-perpendicular ku-C E and futhi imcanda kubini ke ngoku u-C E. Sizawuyazi ke ngoku ukuthi ke ngoku esi siphakathi ke le nxophi sesiphakathini izawuba yi-perpendicular bisector. I-perpendicular bisector kanxantathu omkhulu. UBCE le altitude ke ngoku kule incinci i-perpendicular bisector yale enkulu. Singayenza ke loo nto nakuzo zonke. Sithi ke ngoku lena i-angle engu-90 degrees naleni i-angle izawuba ngu-90 degrees ngoba lo mgca ke uhambiselana nalowa u-angle. Yabona ke ngoku izawutsho ifane ke ngunezi engile. Lo mgca ulapha lo walo nxantathu umncinci icanda kubini kanye kanye kulo weli cala ke ngoku izawutsho ibe yi-perpendicular bisector. Lo mgca wethu ugreen yi-perpendicular bisector yeli cala likhulu kulo nxantathu umkhulu. Singenza loo nto ke nakule icala. Sithi icanda kubini ke eli cala lalo nxantathu umkhulu ku-90 degrees. Siyayazi ukuthi ke ngoku le migca mibini i-purple izawutsho ke ngoku ibe parallel. Siphinde sithi ke ngoku yi-perpendicular bisector nalapha. Isizathu ke ngoku sokuthi senze uba ngaba undinika nayiphi na unxantathu uba ndiyayazi uba ii-altitudes zazo ke ziza kuthi zixwesane ke kwincopho eyi-1 ngoba nayephi ke ngoku unxantathu ndingamenza ukuthi abe yi-medial triangle nawuphi na unxantathu omkhulu nakomphi uze ke ngoku ube ne-perpendicular bisectors ke ngoku ezitsho ke ngoku zixwese lo nxantathu and futhi ke ngoku zisuka kulo nxantathu wethu umncinci. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku sibe sigqibile.